asem bi hye me sisi mbɛ ma bɛpɛ toɔ ama ɛma mo toɔ no adwin sɛ ɔmo na te so mbɛ ma no yɛ ne ama toɔ nya post nya yɛ amo ne hwee yɛ ne sɛ pɛto kɛseɛ nti yɛ ne hu a yɛ hwɛ ɛma mo nya attention sɛ yɛ ne sɛ kim yɛ ka sɛ kɔ ɔmo ɔmo toɔ flat so a me ka me kyɛ mo mo nya hwee anka sɛ anka ɔmo ɔmo kɔ pa ne ɔmo toɔ kɛse nyina mo kɔ kɔ pɛre sɛ yɛntwe sradeɛ ne nam ne nyina fɛ ɔmo toɔ bɛyɛ flat and he said, drop it down like his heart. Namu muji mani. Drop it down. Na yema yusum namu chirachira mohoa. Namu huye misire. If he said, yeng. Ya neshe mi say, yeni ashe tukesia. Ama yeni aji huwa ama tukesia. Abinya attention. Ama se se kura ubiya. Ubise biu. Na yena huu nyefe. Ude mamin kase. Na huwa fese mofomu. Ah, onu kura otun. Onu kura binyapu. Sama wachachino. Yabesa ya agri. Ama yisi kura mpuno. Atutra tra. To try to make a coffee.